amadoda akwaqhisha ayo bukweleva lopha thina sekhatha
ndizawuthanda ukuba ke uqinise isandla kule ntwana yam
ithi ndindoda
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 yindoda.
Witness the complicated journey to manhood when love gets in the way of traditions.
Ndiyakubona ubuyintoni kodwa wena thena ungakhukuyivume loo nto.
The critically acclaimed film Inxeba the Wound premieres Saturday 19 October at 10 p.m. brought to you by 1Magic.